abahleli balomcimbi lo bachime neperfect TV yini ngenza ivideo ngithi hey esikhathela ama event line up eyodwa angisho ukuthi bengaqasha abafowethu kodwa line up mase iyodwa bacube bangaka hayi uzoqhamuka nebadedele sengathi ukuthi khona bazobededele ngathi kade bevaleleka futhi
yabona bhuti mina ngiyakholelwa kule nto yesintu ngingaba inyanga yabona ngaphatha amakatakata
ufuna ukusiqola ke manje
khona le nto yokuthiwa mawuthu mawuma mawuthu yobhula esangomeni kuthiwe wena iy'ntoto zakho yifasiwe zafakwa iy'ngidi zawutshingwe emfuleni zawufakwa ngaphansi kwetshe njengamanje sizokhipha loo nto-ke emculweni kamasikandi
Asazohlimali Asazohlimali
Ba Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngalimukela igama uShepherd kwaManqele njengoba nazi ukuthi la ihlezi sigqilaza manje kunjalo uyayazi inkosi yemcimbi igoli lonke namaphethelo siyalivala-ke igoli ngalo lolo suku angifisi ngisho ukutshena angihlangani nawo phethe nawe ngihlelo mcimbi ungambone ngenantshebe ngenamkhaba ungamthathi kancane heyi bafo asinibukele ku-Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi nje uzovela nathi uchaze ngalo mcimbi lona ade abantu bewubuze siyawubona ufacebook umcimbi kwenzakalana kodwa namhlanje sesihleli nawe la
siyabingelela kwi-Perfect TV lo okhulumayo uThabani wakwaMaphumulo i-CEO yeyeluhlelo entertainment
isibongo Maphumulo
uMaphumulo kwaMaphumulo emthandeni esigodini sasemansomini
fethu nayi indaba
yebo bhuti
asingayiqali mani
singayiqali
ayiqali ngoThabani fethu ngifuna ukubona lo Thabani okhulu kwaMaphumulo ubani uThabani khule ekhaya njani ngifisa ukubona iqhamungaphi ukuhlela umcimbi fethu
oh uThabani yabona lapha ekhaya bekuhlatshwa njalo
entwela
cha besingathwela kushuthi okhokho babengahlabi omkhulu bathi besazama bafa ubaba naye wathi esathi uyaqala wafa kushuthi ke dala kwakufuyiwe uyabona so izalukwazikeke beyilologe zenze njalo emcimbi so ngayithanda ke le nto yokubona abantu behlangene kushuthi ke nomuzi wasekhaya ke umuzi othandwa abantu so ke namanje ke futhi ngiyafunga ngiyagomela ngithi igoli siyalivala thaka
hey ngiyathemba abantu kade beyibona futhi event isekhuleta
kakhulu
isithombe abazokwenzakalani
kakhulu
bafisa ukuza yini igama le-festival
ekuqala i-festival ibadedele maskandi festival bese isdogen sakhona sithi kudala bevalelwe unity in maskandi
mangingaphosisi le-post ngiyibone last year
yebo
uphuma kwayo
yebo
why you choose igoli yini nesilogan esinje
ilokuzana into eyenza sithuze igoli imicimbi eminingi ayenzeki la igoli kudwela ukuba amalontshi yabo so ke abantu basegoli bayodinga umcimbi wabo kanti namahostel amaningi egoli so sizama ukuvala le nto lena eyaziwa ezinye izizwe la eGauteng ukuthi amaZulu athanda impi emahostel akuhleli kuliwa so manje sisibenzela into enhle yamaZulu nabo futhi abazoyithanda ngoba uyazi nawe ukuthi umZulu mangasuka nje lapha na ku Devilliers
yes
lapha na khona osibali lapha
ngwa
OG
Yes.
Ngiphume nje ngidli ibheshu lami. Ngiphume nje ngiya eMTN. Ngisuka nje kuWandras and De Villiers ngiya eMTN. Koqhuma umkikizo laphana OG beshaye amakhwele ngobani babona into enhle. Abangacabangi ukuthi abantu bayabalana eSouth Africa bayayenza ngoba thina bantu base South Africa la eGoli kudume engathi siyayinyeza ngobuzwe bethu yabona. So ke sobabonisa ke nge 13 July ukuthi asinyezi ngobuzwe bethu siyagqaja ngokuba umuntu omnyama ngokuba umZulu and futhi nabo futhi siyabe mumukela ukuthi abeze bezojabula kunye nathu ukuzwe nabo emazweni nabo beyofike bexoxe ukuthi babonane eSouth Africa
kwethu
nokuthi iGoli laziwa ngendawo yebhola ukuthi khona o chips khona o pirate kufunakala sokugcwalisa iFNB kufunakala sokugcwalisa iOrlando kufunakala siyogcwalisa iLoftus so njengamanje kuzogcwalisa iPark iNewtown laphana le ndawo esiya kuyona kujwayela ukufika laba abacuculi iJazz kukhululunywe isilungu laphana yabona kodwa njengamanje kuzoshinga umZulu impela kuqhumimbadada buti futhi nestage ngibatshelile ukuthi kufunakala sangempela ukuze mangabe kuqhumimbadada lapha nasingawo ngoba siyowa ngempela mangokuthi impela umuntu westage akenzanga okuyikhona
mfethu kungatshena abantu i-lineup ayakuphuma
yebo
malini generally malini VIP amanjani amathikiti
amathikiti buti asekhona ayatholakala
kuphi
ethikiti pro espa kuzona zonke nje izitolo ezisebenzisana nethikiti pro akhona amathikiti na online futhi akhona abantu bengangena epageini lethu ku Facebook ebhalwe uluhlelo entertainment ikhona ilink yethu
ngicathi nabalibona lahamba laphansi
yebo
uluhlelo entertainment
iluhlelo entertainment
bazofika na ku Facebook bengene ku link
bazofika ku Facebook bengene ku link
yes
ku link yamathikiti ibhaliwe futhi nayo ilink ukuthi nayo ilink yamathikiti
oh
yebo
igenerali umarini
igenerali yethu buti ixoshwa phansi
150 oh uthatha phi lo mcimbi
150 buti i150 buti igenerali
futhi ayimgcina zanga i covid mase sashiphela nje
hayi we buti yazi content nje kahle kahle na ukuthenga kwabo amathikiti ku ukuphose sivivaneni
yes
somsebenzi esiza nawo ukuthi bewusupport ilokho esicela khona nathi kubone ukuthi abawusupport ukuze kungadluli i-event kube ukuthi khona lapho okumoshakala khona bona yes ukube nje kuyangathi ngabe impela ngena mahali impela kodwa manje ngoba manje sokwaba nje emmzansi i-economy yehlile
yes
so manje that why sicela ukuthi akube khona amathikiti
ay ngiyathemba neza lapha emakhaya niyazi umuntu masezela sasakhuluma nomgcilaze buyile ezwayibongela la ukuthi lenze kanjani iqiniso yabona indoda leya maphumulo wasengihlalisela amashimana ngifuna silenze ke iqiniso igoli lonke
buta ama hostela nje wonke nje akhekeli iGauteng sawamema ukuthi eze lapha eNewtown mhlaka 13 July Newtown Precinct Park
futhi kahle kahle nge 13 umuntu ayike into ayenzayo sejebisa le
kahle kahle nje i 13 zifana ne holiday impela eGoli
ngabe nganihlebele line up hey
i line up yona ikhona
yazi ngiyiwena yazi ungenza kanjani avela thola ithikiti
akathola ithikiti impela
mase kuthi ngolesihlanu lo
lesiya kulona
ibhomu yaqhoma
isikhathi ngibafuna sebethe yabona sebethe abasathembe sesengubeni besiqhuma lento bhuti ayiwe bhuti
ihlanganisiwe
bhuti ihlanganisiwe futhi kahle kahle mangabu ulandelela umastandi nge World Cup
yeah
uzobona ukuthi emandulo sasenzana
badedele
Maskandi festival kahle kahle bhuti stedela yonke into bhuti stedela yonke into bhuti lapha na stedela abaculi stedela abalandeli nohulumeni impela siyamtshela ukuthi manje uhulumeni sidedele manje senze okwethu
konakele
uhulumeni sidedele manje
yini nisole ngathi abahleli balomcimbi lo bachimene perfect tv yini ngenza ivideo ngithi hey esikhathela ama event line up eyodwa angisho ukuthi bengaqasha abafethu kodwa line up mase iyodwa abaxube bangaka hayi uzoqhamuka nebadedele sengingathi ukuthi khona bazobededele ngathi kade bevaleleka futhi
yabona bhuti mina ngiyakholelwa kulento yesintu ngingaba inyanga yabona ngaphatha amakatakata
ukusiqola ke manje
khona lento yokuthiwa mawudu yobhula esangomeni kuthiwe wena dodo zakho ifasiwe safa kwengidi zawtshingwe emfuleni zawufaka ngaphansi kwetje
yes
njengamanje sokhipha lonto ke emculweni kamaskandi uwonke jikelele
yo
umculo kamaskandi uboshiwe bhuti yabona mangubheka nje esimeni saphakade
esimeni samoya
esomoya uboshiwe bhuti umculo kamaskandi so ke ngoba phela ndiyadlula kakancane ishida yabona boshiwe umculo kamaskandi so ke umfo kamaphumulo ke kuzokhipha lezobopho ke lezo yilapha ne ezafakwa ngaphansi kwamatshe emfuleni yabona
hey
njengamanje impela ngibhizi impela ngiphethe indlondlo lapha emanzini ngiyayicela ngithi indlondlo awukwahle nginikeze lento lapha
hayi
ngithathe labantu bephume egqilazekizekeni ngoba bagqilazekile abafowethu
hayi kakhulu
ugqilazekile futhi umculo kamaskandi ungagqilazeki manje kudala bagqilazeka kodwa nam ngey13 sothi badedele
ezakhala manje ayimbuzi yini awusabi negoli wathi nasazi ukuthi umcimbi egoli uhlezi unokuphazamiseka nalokho kodwa sayibona futhi emva kwalapho bayenzile abafethu imicimbi e-Jama's Lifestyle
yeah
yaba successful
yeah
ma kungena awunakho lokho
cha bhuti
noma ukudala
phela angeke bhuti sithatho okwasemandulo okwakwenzeka ngoba njengoba sisho ukuthi umculo wakide ubucindezelekile
yes
njengama manje so uvundulula lapho obucindezelwe khona awucindezelekanga namhlanje nakho lokho futhi kokuthi kube khona ixaxaka akuyona into yanamhlanje into ebiyenze kakudala angithi njengamanje siyakhona ukuthi isimo leso sisilungise yabona ngoba imcimbe kanjena iyona efunakalakho ukuze kulungiseke isimo kodwa ke futhi nabo labo abathanda ukususa iqaqaka siyacela impela ngalelanga leli ake nje sibe munye
nezokuphepha izobe zikhona
nezokuphepha futhi izobe zikhona angithandi ke mina ukuthi umuntu wakithi asuke endlini ezojabula emndenini wakhe kwazi ukuthi uyabuya sekuthiwa kwibadedele kwafa abantu Nakhona futhi asithande futhi ukuthi yena lono ongabe esenze okubi komunye. Sekuthiwa usuke endlini ejabule ethu uya kwebadedele, wafike wamosha umcimbi. Yabona. So ke into efunakala lapha nokuthi sonke sibe munye. Sibe izingane zandawona.
Mfethu. Ose ozobe ekhona kwebadedele festival. Oyi event enkulu egoli engazange yenzeke. Uqala nginqaba zwana event engayo.
Yebo.
Ngikhuluma mina nge lineup engiyibonile. Ngithembisana nomuntu ozothenga ithikithi lakhe nje ethi now I'm 150 ngothenga ithikithi lebadedele.
Bhuti. Kukhulu azokubona. Kukhulu bhuti azokubona engakusho njengamanje ukuthi angifuni ukuyiveza yonke i lineup yami. Kodwa ngicela ukuba khumbuza. Abaculi abangasabazi.
Yes.
Kuthi laba ayisebejwayele ukubabona. Ngingabavesi. Ngibaveze ngolehlalo sebebona i-line up.
Asibancishe bonke.
Asibancishe bonke.
Asibuyeni sibe ne-line up ephelele.
Sengiveza sengithi.
Sesiveza yonke.
Sengithi sengithi ubani?
Ubani ubani?
Nawe futhi umbonile.
Umbonile nawe. Singabancishi bakhulu sathi ungabazweni
ngabazweni
abami labantu
oh hayi makusho wena ngicela ukubancisha kodwa abeze epageini leluhlelo luhlelo entertainment ngolehlano nje leliya page njengamanje lina 1000 something
yes
so ke bona ake nje beqale kusasa ngoba ulesithathu ulesini ulesihlanu ake bebegcwale kule page ngoba ngo 8
yaqhuma ibhomu
ayi bhuti futhi engakusho nabaphume emsebenzini abovele nje umuntu apheke ukudlo okulula
yes
alindo 8
ngifonani ngolesihlanu hamba uqala ufollow ipage lapha ku Facebook nalo kudlulela ezantsi mase ngo 8
emlindelweni nje yabona
10 to 8
nje ziyalapha ya ayibhuti futhi ngoba kumanje vele igoli lo lonke liyazamazama ngoba abantu basegoli abahlala egoli kudala bebeya kweminye imicimbi engaphandle kwegoli
kakhulu
kodwa namhlanje nabo sebeyitholilile into yabo ebafanele
mfethu
and futhi siyabathembisa siyiluhlelo entertainment
yes
so qhubeka nje sibenzele izinto ezinhle futhi solenza iqiniso ukubona ngoba nabo sebebumsile ukuthi likhona iqiniso abanalo kuthina
lalela kunabaculi lapha nokutshontshela ke ngabaculi lapha ba more than 40 abazobe kule mcimbi bangithe more than 40 labo hlezi babona kule mcimbi emkhulu bakhona iyinkakhe endala zikhona abasafikayo bakhona uzobona yabona nje wesigqoka nje kule event zobe sigqoka nje iperfect tv izobe ikhona from now on bafethu ngicela so supporter uFacebook kuqala sikhulisa ipage labo kuqala part 150 esandleni and then lapho singakhuluma ngikhuluma nomuntu ongawuphethe 150
webhuti kunyakaza ama hostel
awuzwe
kunyakaza ama res
aza ama rank
kunyakaza ama rank kunyakaza ama flat
eyibonakele
bhuti kahle angifuni ukusebenzisa leli gama lempethu zendlovu kodwa khona ayi bhuti kobe konakele kahle nje ezokuphepha izobe iqine kakhulu futhi sokwenza show ukuthi umcimbi wethu
yebo
uqala ngo 12 emini
yebo
yabona le nto ejwayele ukukwenzeka ukuthi umcimbi uqale ngo 12 emini kodwa abantu beze befike emcimbini ngabo 4 izobe ingekho lapha
obuzophutha
umcimbi uzoqala ngo 12 emini ngiyakutshela ukuthi from 11:30 kobe kugcwele igoli lonke kiwa emcimbini ngendlela abantu abawuthokozele ngakhona nangendlela ohleleke ngakhona kuyothi kushaya u12 mangabe kuvulwa amagate lapha e Newtown Prison Park bovele bebegcwale bonke ngaphakathi abantu
mina ngibuka ngathi soba nenkinga amathikithi amathikithi ngathi azophela asikwazi ukuthi ngavula lo mcimbi kanje noma ngegesigagulu isibalo sesithengiwe
yebo
sekuthengwe lesibalo njengamanje
njengamanje ibhuti amathikithi
ngizangezayo
njengamanje ibhuti sekuthengwe isibalo esinzima kakhulu samathikithi okhombisa ukuthi abantu bawujabulele iyazalwa lengane iyakhishwa leya lento lapha na phansi kwakwamanzi ebivalelwe yomaskandi siyayikhipha manje nje siyabanikeza abafowethu into yabo
ngiyaqala ukubona mina ingane ezalwa ihamba lo mcimbi phela musha but manje ingane izaliwe yakhasa ngosuku olulodwa yavela gijima
uyabona nje ngikutshela isimanga kuyabanda egula ngikuyazi
yebo
kuyabanda egula kodwa ngiyakutshela ukuthi ngale yalanga leliya noyo bo efaka ijezi olukhumule le lento yokuthi kuzongena ubani kodwa ngihambe ngochama ngibuye ngizobuya sekuzongena ubani ngesikhathi esithile izobe ingekho lapha nakwebadedele
babafethu uyabona ubona umfoko amaphumulo la animbono oqala but animbono ogcina ngizazomphathela ene futhi interview lapho sobe sesiphethe ukugcina ke esilungisela umcimbi uzobuqala ngeyi13 ngisazomphathela bonke abaculi wonke uyiline up uzobe kodwa ezokhuluma ngebadedele festival njengoba sengitshenile ukuthi Perfect TV iphathe ebadedele so bafethu ngithi mina kusupportweni umcimbi 13 July iholiday leSaveri South Africa Saveri Gold sonke sibheke eNewtown
chaqa chaqa webhuti webhuti ngiyakuhlebela mina yabona igoli
yes
solifinga libe lincane ngalalanga leliyana
nange ekhaya usegoli omunye nawe uhlala eBraamfontein lapha eduze vele ehamba ngenyawo umuntu uhlala la eJP omunye ulapha nje eduze omunye ngisho sesowethu sheBinoni uthini kuyo ngakuthengi thini
ngithi nje akaphuthume aye 8 ticket pro nase itotolo zonke ze ticket pro sengabala o Portnet Spa nezinye
yebo na online
na online ilinki kukhona lapha lapha nje epagina asilenze iphutha sinoke sibavezela njalo
yebo
afike nje athenga ticket lakhe
yes
ahlale nalo endlini noma ngathiwa sedliwe amagugondane somcabangela somcabangela afike nje aliphethe sedliwe igundane eceleni
ukuthenga wakho elithikiti uyibeke 20 skipper samahla
kuzombibeke ethubeni lokuthi athole iskipper nje
kodwa uthenge eli
uthenge eli
asikhulumi mawuthi asikunike iskipper uzobusufika emva ngesikhathi
ngoba into eyenzekayo njengamanje webhuti kwanami nginamalimi nginamalimi bhuti kodwa kumanje masikhuluma ngalo mcimbi ngiyashishisela yabona amalimi ayanqamuka yabona ngikhona ukukhuluma kahle nabo ke ngalalanga lamakhaza lawo okuthiwa asegoli ngeke baba baweze sidalo
hayi
kanti ke futhi lapha kwi VIP kunententsha
mali ni VIP
kune VVIP u 15,000
yes
yabantu abawu 10
ushiphe
nje yaseke ke iyadidiyelwa ke
ngezidlo zakho
ngezidlo zakhona bese kuba khona i VIP
yebo
u 10,000 yabantu abawu 10 kwase kuba khona into entsha eqala ngebadedele ngoba nathi sifika nokwethu okusha saseke siyakopela kwabadala
impela
sa eda lokhu okuhle esikubona nabo bekwenza sabeke sesifika nento entsha i VIP yabantu abangaphuzi
asifune imsindo yethu leyo.
Kunamakholwa bhuti. Amakholwa athanda ukufika lapha kuma VIP.
Yes.
Njengami bona nje mina.
Ehhe.
Ngiyakholwa ukholwa. Ngiyakholwa ukholwa.
Kodwa.
Kodwa. Kodwa. Kodwa nje ngiyakholwa ukholwa kodwa yabona ngibuye ngifike.
Ehhe.
Ngiyakholwa ngokwenhliziyo.
Uthothi kulelo suka ukhe emudini
yokuhlala. Angikho emudini yokuhlala na. Angikho emudini yokushaya.
Yes.
Ngisemodini yokuthi angishaye namhlanje. Nginabangani bami. Abangani bami abafiki la. Mina ngiyafika. Kodwa ke lapha sibe sesithi hayi no, ake senze okuhlukile sibe ne VIP yabantu abangaphuzi. I-6500 yasiyadidiyelwa ke nayo yabantu abawu10. Kwase kuba ke eyomahamba yedwa. Yomahamba yedwa.
Yethu ngene sizana umuntu.
Yomahamba yedwa yabona omahamba yedwa nabo baneyabo. Omahamba yedwa baneyabo. Eyomahamba yedwa i-500 rand.
Oh.
Uzothola i-plate yakhe lapha yabona. Yabona.
Phethe izini izidle.
Nejuice yakhe lapha yabona. Kodwa ke phela futhi kungenzeka. Uthi muhamba nomuntu wakho.
Yes.
Muhamba nomuntu wakho mhlambe awufuni ukuthi inibe seningiyo nabona usungawathenga awu awu two
shuthi sine VIP
yes
15,000
yes
sibe
ne VIP
ne VIP 10,000
sibe ne VIP yenu
yethu yeyo bayisontelayo noma shuthi uyiphathela ipapalazo awufuni lutho
awufuni lutho
6.5
bese kuba ile yomahamba ebo
ishimani
ayagonishimani akikigenzeka phephela kube kube ukuthi ngicabene nomuntu wami endlini so ngifuna uzokhipha stress sami emcimbini ukushaya umoya ngifuna ukubonisa umamazi ukuthi akunaye udalile lapha nabona vele ngithengelena ngihlale lapha ngishishaya ama video ngimbonise ukuthi kwenzakalani yabona
yeah bafethu xa wathi ukuchaze konke ufaka amaphumulo okwakho nje ukusele ukugijima la ticket olifunayo siqala kuthini generally i150
yeah
sisuke sek VIP yokuqala lohamba wedwa
noma 500
kuze yesibili yobantu abangashayi noma ongathanda ukuphuza it's 6.5 abantu abawu10
yeah
kuze yesibili VVIP eka 6.5 abantu abawu10
VIP yabantu abawu10 ka 6.5 eyalabo abangaphuzi
yes
kube VIP ka 10,000 eyalabo abaphuza kube VVIP VVIP i1 eyabaphuza i15,000 singacela nje ukuthi abangene epageini lethu ngoba nami kulezi izihle ezidiyele lapho ngoba ngoba kahle kahle umfoko amaphumulo ufana nogqoko lapha kwiluhlelo entertainment
udesti
cha isithebe sengisithebe nje leseso sokudla ugqoko umfowethu uDSD nami sengisuke nje ngaphahlwa kodwa nje ugqoko umfowethu uDSD
wena ufana nesithebe
ngifana nesithebe yabona isithebe kodwa akuthi umuntu ugqoko ngoba kuzwakala kahle ugqoko uma ufaka inyama ufaka inhloko uyise bandleni uzokhipha nekesi likabhiya ikesi ka drink ibhodlela kakhoko lokho ubeke laphana esibayenda phana utshela iphoyisi ukuthi hayi sengifikile kube khona ngisho umkhele wenduna so induna nayo umkhele ayiwudli yodwana ifike ikhomo mfana aqoqobe bese kuyadliwa angithi nayo ikhethe lamadododa aqina qinile yabona nalapha na ke kulomcindi webadedela umfoko amaphumulo yena nje uyiCEO yeyele uhlelo entertainment okuyiyona eyenza lomcimbi kodwa naye unethimba lakhe elisemva kwakhe asebenzana nalo uba abantu nabantu babanemisebenzi yabo abayenzako yebo kulomsebenzi lona ngoba angeke ayibambele yonke into yedwa
ngeke ukuhleleka kodwa
lo cha buti sikhombisa ukuthi uMasikandu uhleleke ngenye indlela kusuka nje kule myaka le
yes
nathi so eda lolokhu okuhle esikubone kwenziwa abafowethu nathi so eda okunye yabona
bafowethu senzwile asambeni sekuhlelo thole khona le yonke imininingwane efunayo nane link lapho ungena ecopy ticket bawuthi kanjani noyibona ungena kwi Perfect TV from now on sokufela everything about event but ngolesihlanu emlindelweni ngo 8 leyo ubone ukuthi onke lamaqhawe nikhala ngawo ukuthi asawabona emcimbini awobani bani nalabo ababona nje abazobe bekhona
webhuti ngithi mina ngolesihlanu kuzobe kufana nokuthi happy new year egoli ngolesihlanu kuzobe kuphuma kuthengwa amakhekhe yabona emakhaya makuphuma iitotokufela kufana nokuthi kusuku le tokufela mama bayakikiza yabona yabona ngelanga lo mcimbi happy new year okay simuzi kobe bhuti qhumu umkikizi igoloke
safa manandi useleke lapha ekhaya kodwa isikhathi sisekhona thola ithikithi lakho bafethu wangisho ufama apho imuntu umbona wokuqala la
uzombona
futhi silinge sazokuphathela khona umcimbi phethe into ehlukile bafethu akusiyo umcimbi ofanayo neminye le but okunye uzokuzwa isikhathi masiqhubeka badame nama activation azoba khona
ama-activation
bawulandela ipage labo bazodame ku-update ukuthi uthola bakuphi bazoyenza kuphi activation bafethu sicela siyesupport i-event omuntu omnyama lo mfana okhula emakhaya semncane osegolo ongajwayelekile ngiyazi mase ngicelekini kuyenzeka nomfana maphumulo ngeke ayisole ukuza kini ezokhuluma nani uyazi ukuthi mayizela ngomsupport mfana maphumulo ngiyathemba ukuthi konke obufuna ukusho ne-event ukushilo okusalile futhi siyabuya sizokusho futhi
kunjalo bhuti inamba yase-ofisini bhuti ngizocela ukushiya le ehleli ikuthina njengamanje ngoba mangashiyaleka o-11 kuzoba nzima ukuthi bebe sithole ngoba siyaphithisa asihlale siyise-ofisini 072-830-6876 072-830-6876 iyona inamba le engineshow yokuthi mabe fona kuyona bazosithola kuyona ngoba eofisini leka o111 yabona nje eofisini ngigcina ekseni
ofona akutholi kuyimali
angitholi kumanje no admin naye akatholakali kumanje ngoba umsebenzi isimningi kwala noma sithi siya singenze staff ivelifiki bemningi imsebenzi ukuthi abantu abaphuthume endaweni ehlwahlukene. Yeah.
Bafethu emakhaya siyabonga ngendlebe lakho namehlo lapho. Ngolesihlanu ngicela sithole line up uzoyibona futhi yonke ama social media Perfect TV izobuyifakile. Luhlelo uzobuyifakile Facebook kwakhe. So bafethu asithole ithikithi 150 6.5 10,000 15,000 kuwe ukuthi ke ulipho ufunayo.
Nekamahamba yedwa.
Sithi nje wena lapho ohlele ekhaya mawukuthi kukhona into ufuna sikwenzele yona ngomcimbi ungabhala khona kuFacebook na inamba bayishilo ubuze ukuthi
kukhona na WhatsApp ukuthi ikhona lo number leyo ikhona na WhatsApp le number leyo ngoba senzele ukuthi nabangasawathenga ama airtime bekhona kusithola
nzwile lapha emakhaya siyabonga luhlelo kwamaphumulo la uyabuya njalo entsukweni uzonilethela ke line up ke manje lehla bahlosile ngentshene akekho ngekho